single girl kuri mikro muri kumwe na Gina Genera akaba ari jewe muri ko murabona kwiyo image ngaho aho ni mu gihe rero nta bafite stress z'urukundo ni mu gihe mba ndumusingo ntari mu rukundo ibintu byose babiri en désordre mu chambre ya nje inga mu konshaka nta muntu numwe niyumvira nta nkundo nta guhemukirwa nigera ngira donc abari jewe ama écouteur umudiki donc ndajya mu ko numva nshaka nkaruhuka uko en tout cas ni bubari ubuzima kuri jewe buramfavoriza iyo mba ndi singo ntaba ndi mu rukundo ndaryama nyene uko nifuza donc kandi nkasindira nkarota neza wanashima yezi nkuko muri ko murabibona rero ni Gina Genera donc tuko turagerageza ndiko ndagerageza kubereka ubuzima butandukanye ku bakobwa batandukanye ni kuri jewe ariko sinzi yuko nabandi ariko bimeze aho ni mu gihe ntaba ndi mu rukundo ni mu gihe ntaba mfite stress z'urukundo ni mu gihe ntaba mfite umuntu mvuga nti ndavyuka nandikira ndavyuka tuvugana donc mbyuka umwanya wose nishakiye uko aho uko numva ndabishakira donc ya kenshi iyo mbyutse ikintu ca mbere nkora ndaja muri sport ni mu gihe rero muri ko murabibona kuri image mba niko nitegura kugira ingendo muri sport nta zindi stress mba nifitiye donc nandi ma programme yiwanje nyene donc y'abantu b'abasingo kwisokoza byo ntibikibaho style wambara uko wumva ushaka uko wumva umutima wawe ukugira kubikora ya yes kwatagwan yes turinjiye mu rukundo rero sometime ndaja mu rukundo naho rimwe na rimwe bishika hakagera n'ibindi bihe ntabandi mu rukundo ariko pour le moment iyo ndi mu rukundo mba ndiko ndiyumvira mbega umushusho wanje yavyutse gute mbega yaraye gute mbega merewe gute nk'iyo twaraye tutavuganye hoho biba ari ikibazo donc mba mfite izo stress nyine zo kumenya ubuzima bwiwe ndakunda kwiraba nkaja muri douche kwiraba biri mu bintu nkunda mu buzima donc ni de stress nyene mvyuka na kwiyumvira kazi ariko avant manza kwiyumvira kwanza nge n'umukunzi wawe amerewe ya sometime rero mvyuka mse na programa yiwe kuja kubonana nawe kuja kwinjoyinga canke gutembera kumutemberera donc murabizi ibintu vya mamapu y'abantu bakundana biba vyiza kugira mugume mubonana live kugira n'urukundo rwanyu mugume mugubaka aho rero ni mu gihe mba ndi mu rukundo ngerageza kwishira ku murongo mba ndi sex nk'uko mubibona ya utuntu twinshi amafume ama donc udutire nyine turi sexy twabakobwa bari sexy eka byose biba biri en ordre kubera ko ubuzi yuko umwanya n'umwanya shobora gutemberegwa sinzi je barantembera sinzi ko namwe babatemberera ya amama rero ntavana ko umwanya wose kuma wumva shushu tubonane ah biba bigonye ibintu by'urukundo ntuguma hamwe gumutembera gumugenda ga parfait si shwa gusohoka ni pense parfait cho ni kiba yes thank you so much tuzobandanya